Kia moia, kia whakatāngata hoki tātou o tātou iwi. Mō ngā pā hoki o tō tātou atua. Ama ihoa, e mea te mea, pai ki aia. Te uhifo ke tau whai ngari tangata. Te lia ho tau kakai, pea te lia ai ngāhi koro o tau otoa. Pea ke whai ia e sihova, ai mea o ku hālelei ki a te ia. Ia e whaamālosi, ma ia tātou whaamālolosi mo lo tātou nu. Ma a aia lo tātou atua, aia whaia lea lii le mea, e fina ngalo iai o ia. Be strong, and let us fight bravely for our people and the cities of our God. The Lord will do what is good in His sight.
Let's go, my love, see, yeah, of our own. Ringo Fongo Ringo.